It's time to kind of, you know, Nana Amaniankra the second. Our war, I achim Kwatin, you know, ADD in Kumokakra. The number shall be able to call
you. Unyamiti be able.
The radiacy. I'm offense, so hopa.
And sanity, as so many may confide your son's here.
The radiacy, yes, you know. Nana, I'm sir, Wanana Bako, Penny could see watch it. So what you did a crana and say, well, Abbe Fontin Tankasia and so. Being answer, Brand TV or born your friend of Kuami Eugene, or Bacas and a banano. No, Bacayano, Lamanfubis, eh, and Yanokre, now a Brantana did in Tina, Sabe, or by Odin Huber Pitching now, so I paid him. But you ask me what you be, sir?
Oh, Martin Humbi, and the woman answer. Boacasi watching. You all know you mean your penny, your friend could open a coffee.
Oh, okay.
Nane ba na school din de boache na fie din de opani kofi na akwara no kwa miuji maame no so ne papa efri ha e fere no kwaku apawo fere no kwate ya nti ha no nyi se kwa miuji ne kwasi boache ya ba na e wo no akwara no kwara biremu ama em se nyi akwantu ya be one maame efri ha. The moon was a corona shake, ye, same co ye, and a januan with him. If say a ya and a rentam was him. Your honor, I'm tis a sin the banu or Cassan who I womb, and if say one piano. And he may uncas a crime for a watch, and say, I don't say banisa. I know, and so, Nana, no banking kitty be, na my mammy, your hint, and my musan question be brave. And to my bad, dancy dear, I want to say. Wasi buachi ne de banka sanka sanu kwa miwiji no.
Na chese amamfo ewo sabe abefo ntintanke se social media so kasa papa ne dini bi na open no. Na nana no ka de na
fa. Enya nokre. Ama wusu ya no ne papa firi akoku apewu. Kwasi buachi papa firi a oyemi nua e fere no kofi ana buachi. Enti minnim sa akore buachi ne ama wusu ya na wose minnim akore nyinsase. Aye kwa mi yi no e ji ni papa no mo nfum so bi na abade a ye hwe ni enka obi aka se nye ne ba oboa
papa no nka sai mu no ase o se e yakwa se ni paku bi na abo mu tiri mu po e na mo mpeso mbe hu ne ba no o fi se 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 bi o o pani kwa sibu a chi ne ho asem bi enu ti e be ma obi di ne ba sie na na
e no de enti me masa na e bia ne fi ni hwe na oni pa wa wo ba na sebe wono obati ye de obi ntimi mfa wo agency na ebi awose no ene ne hwe mu na ebi akofanwiti di abade ametimi che ne mo e ne ba ne kwa miwiji
na 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 obi ka se papa no se wode ye de ne ba no ofri ha no onfie mienu mienu kwa mse no nya papa nte e kwa ba so no obetumi identify bro ni beka obi de hu se ni pa ye ogyina hwe ne ba no ma sa na bi ka.
I know the Akoran or Abidin Free and Quarabrim. The identification, idiot. Mimin to me, I guess a Yanwa. Mimin to me, Sanya, O Oba, Oboha, Oba, or Sawa, Oden Bobby, I know, and now Oden Nansua, and now the Momasu, who sent me back only. I wish you are now Yamashiwo, and you are no better to identify the banner.
I saw a true and a more who be Brea and poor copies FM, Obia Bokokusin, Subia, Sabuna, or my dad, and Tiasse. Hannah saw two and a more besides was a seven years cabin open, and Mujana could be baby, and a Hannah's.
I know the end of cry, and a cry, and I say, so won't you be cry? I woke. That's a be a corano, a yarrafoa. I don't care, I saw Jana Chiriquai. I saw Nuka, I saw Jana Chiriquai. And he, I'm say, oh, Mujah, the cababia, Yana, oh, da, onda. I saw him with Jana Chiriquai. So I had the four. So I had a four. I was satisfied with him with Janet. I
never could son uncle Fubi can say, and young one, Sasabia, some cases, Oba, Moja, what we can fear do you near Chirichi? Sabi went to me, Mopenibia, Manian, Kankawan, Kaye, Sabu, Udukurana, so Henemua, Yawahay, Kanko, no, Sako, the Bedam, and Uncle, be a Moshe Kamanwana.
Quarandia, but too many pain. I'm a friend Mosiano, and in your penny. I know so on here, only your objects on my corana man. Name of my corana horn seven in the car, a ban of Huninan, Omran on your bush and trans in Wuntia, my new hair, never bush up any cracker home. No Wuntia, now on Fanaba. And he ever see my new hair.
Oh, let us say, Sa sam na ye kan no sabi o anwie paye ntina ye de ye ti ye ti ya
sa na ti e anwie paye se akora waduru se na bia okọ secondary school no abọ ne bra afamu a be ye se ye se be kan ho asemu a se ekọ no mmem ntimi ga se okọ ne tra na akora na be odia because okọ na se okọ ne tra na akora na be odia akora there's commitment on him ah wo da ha o wasu die wadi die mo wasu die nti maame ne kaasa me ne maame ne yadwe
na wo hwe onana kwasi buachi nso a sabi hwe baby ugina wo saa responsibility ana se saa ekaye a sabi o da ho obetumi atumi afa fra makore ya bayene dia
ho na asem no wo na se kura no otwa be a sabi nyese betwa betwa nyi adwuma de ofira kwantu o mbaaye no na ke sabra bon nyi kura nti ne nua ma no a won abo bra kakra no omo kwako nua ba na odi akire na akwase salusu no eje on ba na oma na bibi di atodu ani edi nti aho kire nti wontimi enko ni mu sani abusu ana hwehwe no wontimi
na saade a obekase na ne se oko a wo kwen ni se bia nya do wadi nkugo kura dada obeda ko ne se tumi akama na yeyi
asa na tie wadi nkugo ne sentiment ka kye se se obuafo bia mebo ano dia no no ana ho de ne na se tiem dia wontimi emfa nko saa ishe na busu ana yene ni
nana sane obika sa wanso na gya okoye papa a woda fi nti no wo ba hyese onkan mu ana homa na ahobwa ni sipia nsa wo kugye ni mu ana sa bia nka Kuami Eugene nso no moja mu odui ka ba ka bibia che ne sa bia onya bibia man nka sa sa abri nyame ehia na mu gina yie ana
akwara ne de nyanka sa mini no na ade nso opem hwe ansa no ho ne wa kire enti sesie je wono kwese bua chine ma mekwan ya mema won akopem ahwe abusu na se won ba ya na ne ma meka kire mi se mesuma nipa kura sa na onbeka se no ho ka bia wo ho no na yi no omra na se mbia wo ha ono omo ne nka
okay dine se sabre di anka ususu se anka won kan na na ho bua nso ansa ansa na wasa akwa akopem
na ho bua ne de kwa yi kwa kwese bua chio di mfie nu kura saho bo na enye yi enti ya na ebe pebra na edi anu atum awo busu anu ho woda nkwara na ka so munchi ni woda yekọ no mutiem so na na waka ya ti sa anye yi enso a ebe ba buna ba na enti buru nyi atwa mu ebe tu ho na mu
o na se opani kwesi bu achi nya rohe mu se obaje asab utu na sisu no sisi ama
na makọ hu abusu anu bu a utu na sisu enjwa yi abusu anu pa anọ mu yesa yi enti mi a bru nya atwa mu a mi ankasa mekọ na me no akakasa me hu ne ebesi ba bi o ye na pie no na ese won so do hu na se asun bi ba na ba di bru nya echi no mi a mesu ni pa mu akọ busu anu ho na se won so ya kaka
na ba bi akọ se ne ya ne ase won friend ba kwa mi ji ase dada mi ni mu no akate no nti ase sa ase me ha ne pa
za koran bi a e bi a na koran da ye bi na esa oh e bi a na koran da ye bi na esa se bi a akora de akora biye ni onim se ahia ne papa won so ahia wo no your relationship bi wo ha se bi akyen sika so nti bra e ba se ne ma mede akora no ko ye no esesle a se wutu kwa akora na ba no afefio akọchia no biye hu se obni abrantie ye obi a anko be hwe ne ba no e mi timi de tu bi biye hu ama eye ye
okay abusia sale me kai no ye ne nana etwetwe nkɔmmɔ kakra na sesei mu ana mowɔ social media mo wokeka sɛ papa no wɔpɛdi ɔ sɛ wɔmfa di nyɛ hwee ɛna mpani so sɛ deɛ ɔkɔ atɛn deɛ ɔba atɛn deɛ ɔgyina hɔ no ɔna yɛatɛn ntrodudo nti ɛbɔ anan ɛbae yɛ ne nana ɛtwetwe nkɔmmɔ nti sɛdeɛ abusuafoɔ nkɔmmakomantoɔ myɛm nana ɛbɛhwɛ na wɔatu anammɔ afa asɛm yi ho na nana wɔ san so wɔka bi sɛ abato yɛto wie akyi no asɛ nsensɛm bi ɛɛkɔ a sɛbea nyɛ ade w'ani ɛnhyɛ da ɛnyɛ ho papa mpakyɛ no so ɛyɛ deɛ bɛ nsɛm no
ɛnokorɛ dana nyinaa yɛ fua emu ni pe nyina sebi ani empepefo yani achemfo yani nyina yefua na sebi enkwada nso ebi wo nkurase na abofra bi kase oyede demonstration ebi ya abotwo ebi yesikansem enu ntino me wofa se baako e frɛ ne banfo na se ahyama saa demonstration wo dwane na reba okoto gotem ama wepra enti ebre ba yeti ye no na enim se ese obi na wabo na prepra no enti ama abufuo bai na enso ye wa ha nyina no yɛne yɛyi gofoɔ yɛne yɛmpepefoɔ yɛne sɛbi yɛmfantefoɔ gomoafoɔ ana yɛn nyinaa yɛte ha so ana yɛne ndcfoɔ yi ne mppfoɔ yi gomfoɔ ana yɛn nyinaa yɛte ha nti biribi ba na sɛ ɛkɔba ɛkɔfa oye ne ba pa a obi nim ne adeɛ bɛkye no nti medeɛ mema adwene sɛ sɛneɛ baeɛ no sɛ ankɔ yi a ɔwo na ɔmayɛ wo statitis no ho ankɔ yi a ɔma ne nyinaa nkɔtwa kɔɔto na asɛm ntwa hemfi a kɔɔto no adwa na ɛkɔba sɛ demonstration wobɛhɛ no a ɔba baabi a ɔhwɛ adwuma na obi de adeɛ abɔ no ɛba sɛ a ɛbɛtumi ama agya asɔ akura ma ɛsɛ sɛ ɔmba korɔ bɔɔ no ne nkuraasefo asɛm ɛyɛ sɛ nnipa korɔ na ɔpira no sɛbɛ ɔyɛ kɔkɔɔ ɔyɛ ɔfiri na sɛ ɔyɛ asomasi anaa ɔfiri ha sɛ ɔnɛ wobɛhwɛ na wɔn nso ho yi a na ɔde aka na nti asɛm no sɛneɛ ɛsi kɔ na nyɛ nti mesɛ me wura jɔm dramane mahama sɛ ɔko na ɔko yɛ no ɔako yie bcause obi a watumi ako ama bɛduru sɛ deɛ ɛyɛ na mmom ɔnya de biara bɛsɛne reputation ɛfiri sɛ ɔde dɔm ne nam na dɔm no adaakye wo bɛboa ɔ no so yɛmfa dɔm no nkɔ ko ano na ɔnya boterɛ na ɔmmɔbɔ dnaa na kyɛ sɛ neɛ ɛnyɛ dabi a ɔmmene sɛnea akufo ado nso mene ne deɛ mmene bi no a asomdwoɛ baeɛ no ɔno nso mesu sɛ ɔnyɛ saa na asomdwoɛ mmra na ghana deɛ ɛte no baako pɛ
nana wasɛm a woka kɔbi seɛ ɛyɛ asɛm paa ne saa nanso no deɛ ɛtete firi sɛ bio yɛnnua mu ndcfoɔ bi wɔ sɛ kɔɔto paa de nya deɛ ɔmbɛkɔ nti demonstration na no mbɛkɔ so ayɛ akɔsi sɛ sɛbe easy ɔpani ɔda no ɛbɛsesa no adwene na no nso wo nso sɛ anka ɔmo nkɔ kɔɔto yi ɛne asɛm ɔmo nso aka mu abira
ane na tumi ne ɔmpɛ sɛ ɔmode hyɛ wɔ nsɛm yɛ adeɛ mpata ɛfiri sɛ ɛbi asi ɔman mu pɛn a ɔno nso kɔɔ tumi wɔ dɔm sɛ kɔɔ no nso so yɛ demonstration wɔanyɛ ma ɛkɔtwa court ɛkɔtwa court no ɔse sɛne ɔma no ho dɔ nti wɔgye ma aka na sɛ wɔ so nkɔ court na wonkɔ asante he hɔ wonkɔ dɔmahe wonkɔ ɔkyehe wɔmfo asɛm kɔto no nana demonstration anaabɛɛ deɛ a ɔyɛ no bia ba anaa anaade aba ɛni kwan sɛ ba saa ɛfi sɛ ɔma no nyɛ partyfoɔ nko a na ɔm dea nnipa a obi wɔm biara ahemfo wɔm wɔwɔm wɔbɔ yɛn nyinaa na ɔma no yɛadea nti asɛm nyɛ de naso nkɔ kɔɔto deɛ aneɛ na obi yɛ akora suspect sɛ ɛbia w'asɛm nyɛ de
saa ɔyɛ ne ama no mu so yi sɛbi ɔkurom ha ɛbi apagya no mu wɔ ha anaa
oo aha deɛ bi mpagya a na akora na ɔpira yɛ ana nkɔfoɔ ka sɛ ahyɛ ama na obi apira no no ɛna nka nɔpɛ yi kɛde ɔyi hwintihwinti kakra ba nso ɛtumi ɛma ɛkɔ fam na ɛkɔ so a obi nim ne ɛbɛsie kɔsu obi nu asɛm si akurase a ne gye ɛno gye dum no ɛden ɛkyɛn kurom deɛ ɛsrɛ wɔn obi edi nipa a ne ɔkɔ afuo mu ɔkɔ nua ba abɛtɔn ɔkɔ ne ɔkɔtu bankye abɛtɔn ɔkɔ na nkranfoɔ nso anya bi adi nti ɛsrɛ wɔn mmeranteɛ na ateɛ ho agu abɔnte no sɛ wɔn nso wɔn kɔ kɔɔto deɛ ɛna mmeranteɛ na ntu ho fo na wɔn nso wɔn saa da na yɛyɛ w'asɛm ɔdɛ ne yɛn mpanimfoɔ si yɛn kɔ kɔɔto na wɔn si yɛn kɔ na me deɛ yɛasoma me sɛ bi a me nkoko nyina egya hwerɛhwerɛ ano ɛsɛ wo mmeranteɛ no mo ana ɛsɛ motu mo fo asɛm a wɔhɔ no
yo yɛne ɛyɛ nana asɛm a nana ɛka no ɛmu odu na mu nso ɛwiam asomdwe nsɛm deɛ obia ne wɔasɛ bio mpanin sɛ wokyirifo asɛm pa kɔ do nana amammara no kyerɛ sɛ yɛto aba wie no wɔ asɛm biara ka a 21 days ɛna wowɔ sɛ wode korɔ wohwɛ ne mu sɛ adwensakra bɛba yɛnnua no mu ndcfoɔ yi so na 21 days no so a anka wobɛnya adwensakra mogya mo free street so na nka ɔmakɔkɔ wɔto
anaabɛpɛ ne saa ɔma no party nkɛse a ɛdi mu yɛ npp ne ndc nti onipa bi a nkoguo deɛ ɛɛya nti sɛ aba na sɛsɛbi a du 21 days o na nyɛ mmara 30 days kora ka so ampa yɛayɛ bi a yɛsɛ ayɛ bi agyae ne yɛmfɛ nkɔkɔɔto a saa ne ɛhwehwɛ sɛ ɛbɛba saa ne ɛhwɛ mpɛ sɛ wɔmde tumi bɛhyɛ wɔ nsɛm ɛfiri sɛ sɛbi wokɔ kuro bi mu a na wonkɔto obiara na mmɛma hɔ yɛ akyakyafoɔ a kuro no mɛma no no wowoyɛ no na baabifoɔ nso so fa adwene saa ne bi yɛ sɛ na ɛkɔsie no mu sɛ ɛgan na kɛ sɛ ɔhaw aba ɔma no mu nti neaba biara no sɛ mepɛ dua sɛ ɔma no mmɔe mfie nan yɛhu no saa kwa afe baako ba pɛ aka mfie mmiɛnsa yɛtumi ne yɛkɔ anim ano no nti ɔmo nyi ɔyea biara mfiri mu na ɔmo ti ahemfo no yɛasɛm bi na asomdwoe mmerɛ ɔma na woda na wonyane a na kɛ sɛ afe ato
ɔdana nyane no afe ato yɛnbɛsia nana nti ɛkɔba sɛ sɛbi wokaa sɛ obi nim adekyeɛ mu nsɛm yi sɛ ɛkɔba sɛ adeɛ kɔkyena mmeranteɛ bi so yɛ kurom a ɛbi a ɛsusu ɔm so yɛ ndis fɔ m sɛ a sɛ kuromfoɔ ɔyɛ deɛ ne yɛn so yɛyɛ demonstration bi wɔ ha a wayɛ ɔhene nka bɛpene ma no akɔ so
ɛno deɛ bɛma wɔ wɔne sɛ wɔ mu yae na neɛnim no sɛ asɛm biara ɛnyɛ da sɛnea meka akɔt no ɛkɔ na yɛka na sɛ wo se wonya na yɛa na abɛɛ deɛ a na sɛ wobɛtumi no ayɛ na asomdwom na nkɔfoɔ yɛ no biaa ma deɛ a sɛ wontumi nyɛ na nɔpa awie anwumerɛ a na ma wokɔfoɔ ɔyɛ no bɛ deɛ a ana yɛabia na asomdwo ama yɛnyinaa ntɛm
ana de besia afutuo kaka de ma ya fina son bro nyamu ne ekoyi adabafo ne asombie hu nsem se de wo kenya kakra wo kache ya manyofo nkanka ye political you know leaders no nkanka ne de odi akotire mu asisi ona se be demonstration nyina no nim se afutuo kakra wa de ba mom ne ya sori so a
afutuo wo mu nyina ne se ne edi ka no edu sabria ne signed us e adabafo no yesre onga nimu wi omo nimu wi omo akpo adwuma no mo nimu wi om fi onga no mata mo no mfi na nya bra odi akra aguka no mo ana akokie so akọ no msa akọfa tam mo akọ no mu wi na akokum ko fo ma bua na na nida so ba akope na owu akwantum enti yesron se overtaking any normal drivers ne ni made o mo ya e do hauba na o mo heda no mbu ani guso enti no me ayesren se o mo nya botre na o mo se nipa ana o mo do onam ye toso mien so ye wura dramani mahama obi enim se o obi a o wadoye obi enim o tima o wadoye enti reputation no onse no oba ani won eni no ahemfo na madamfo ahemfo a o mutimi ni hia no asem bi enu abaka se o mu awa na onye ma wa onye o yadoye nipa enti so o yadoye nipa dia he na ama we anse na doye he na ama saade abe anse na nmonyam na se bi onipa dia ade nchin a unmi no nyame ba ya ma wo asema wo ha no
asema wo ha no yesi asempa wo etia na asopa nso nche asem tie anu ntino sada nana aka no ye de ose ebe yoyo na ye bompa yesi amanyofo no nso e de ose ebe yoyo esan se gana ba akope na ye wose nana aka gana fu ape na ye wasem to yen ya yini ba bi ye dwana ko tie ma sundue ho nsem ehia ye yipa no ye ne nana amane ankra the second ya wo ye achim
nkwaten aye kutuku
yes anu ntine yene na twetwe nkwa na sema kan mu ohwam anu ntie me bompa ese gana fo nyina ba je wiase afa na nyina gana ni bia so be preach peace na etumi aboa me din na je sikapa betu afrem na je be ma fenten frem wan gana tv sunye makrebe se ashe biem